Be encouraged by the following testimonies. For every testimony is a key that unlocks someone else's prison. Psalm chapter 66 verse 16 says, "Come and listen, all you who fear God, and I'll tell you what he has done for me."
Unapezeka kuti namba ine yose ya prophet sinaione. Kuna za tuuka Bible mbali na kuna za tuuka ambe Yesu. Ine nali nacho chintu cha manta kwambiri chifuka chiambire changa. Pa phone yanga sinaikepo Bible kapena sipana tuluke kapena sinaikepo chituzi cha ambe Yesu. Nipo ndimakhala paka na tsiku la lero kumazifusa kodi ambuye. Zinatheka bwanyu kapezeka kuti ino mukutuluka pa phone yanga komaso Bible pa phone yanga. Amen.
Mungu amakukonda. Ndipo chakana kusankhani kuti mukwenera kufika pa chimene chijacho. Ambe kusamba ile. Haleluya.
Amen. Yesu ndi wabwino.
Hawi
zonse.
Yesu
I nali registered moyo limene tinabwera kusokola na zane nazo tinge phone number nda prophet na zaimba phone pa phone yanga unapezeka zone nazo phone yanga ije number yao sina pezeke koyamba na khanga kuti chibwera chithunzi chao kena kana za sinta khanga kuti kuoneka ngati ngelo kuma mapikwala atali kwambiri kuma kwala kwa simena ngelo amene ni maona
Yes, and Wabin.
How is on?
Because how is on?
Yes, Wabin.
Yes, so not in what you may want, meaning tonight and in one, like it are to put into where it would to go. Commando, Joy and Billy Latin, I'll see Doctor Tibet, and get in Anga and Okuda, and I was on a day, and I told us watching it about it in any. Then I was already to be a mass for Manja reading, then in a bit of mass for Titan Chimene naona kutsogolo naona ulemelero chunguka kwambiri nde naona prophet atapanga manja chonji koma anali malele sana pondi vansi kumayambiriro kumeneko tisanatenge mafoni kenako tinatsausidwa kuti tikatenge mafoni nde nadzatenga foni na panga anati uzoti tipeleke nambala nde titapeleka nambala chimene chinandidabwitsa ndichona kuti pa foni panga naona ngelo Atapanga so chimodzi-modzi chonji ngati mmene anapangira profeti koma ngelo amene yoyo ineyo chiyambire msinambi ndamuonako kenako nadzaona profeti so atabwera pa foni paja kenako nadzada kuti foni ija ndimangoiona imatuluka ngati mmeneyo umakhalira lawi la moto lija amen zimene naona ine ndi zimene zozo pa foni yanga lachitatu amen
Yes, and welcome.
How
is on say?
Yes,
but now we rush to do many a prophet. He and I was a little bit of so grow, you know. My phone had to feel that in Gamanja. Then I was a little bit younger, never phone had to go with it. She didn't join. Then Diana and a phone about the other TV and I think a phone number I am going to be here. Adanti bila ndi mayanga na pafoni yanga kuna bese kazuri pana tu kwa prophet skafiri kumuntu koma ndali ndi mapiko atali amen zimene ndinaona ine ndi zimene Haleluya
amen
ndine lachitatu pamene prophet atuzojenge mafoni tibwere nawo kutsogolo kuno Na basa namba yanga adanji mbira nao na kuwala kwa kukulu kuna nao ni kangati katatu mani kuwala kangati kuzima kena unapanga katatu kana mba phone nao na pata tuluka flag ya alena ili ya ikulu kwa mbili tazaza pa phone posebacha
Kenago, Flaggy, Jainamba, Ujepa, Bambari, Bakabu, and Abuela Prophet, Adabanga Zanja Jones. Then did our Kona Baba many mornings, the wind telling a phone ninja, Kungo morning, someone to spend several many patcha, deliver us in the much it did as many as well as many as women.
Makumbukira? Kuti nditamaliza muja pamapeto ndeti naimbira munthu kuplanta kuti ayangane foni yawo ndi chinaitika ndi chanali kuplanta
Aleluya
Amen
ndidi ku nyumba kuplanta ya anandiuza kuti mukhale pabwino apote nafuna kuimbira ine foni ndeni nachoka tukakhala kuchipinda ndi kuchipinda kuchonchija foni italira Adamba, we are club. I will learn me. I'm going to screen about Panupo. Never so good in Nanjanja, and I want beating Pagana who papa. See what in the Christian phone is up no window system. I take I commanded a passage on Chijanimon and said, Well, Jari, Umanja Wanga, dear, and two balas to Zawaiti. Alias said, I didn't box the outwares of a box. I was only but see the alias and what's the most. Uma said, Well, go not to our Jari, one beating. Amen.
Amen.
Hallelujah. Wajani Mungu akupanga zimenezi. Unaenera kukhala ndi kulimbika mtima. Mungu alinane andi china chili chonse cha ine cha tereka ndi Mungu kwakumwamba. Unaenera kukhala ndi kulimbika mtima. Unaenera kuti ulendo wanga ku moyo osatha. Ndotheka kale ngati ndiyenda naye. Kwa izi sikuwa kufotokozera kupeze kiratu kwa Mungu mwini pakati patu. Basi, kwaidi chifu. Kwa chani, ni Mungu wana alamu wakuti uimbele kublanta ya, wafuse ya uo za mwana wao, uotele uotele yu, ndi amene yoyo ponya akupase, ndi kufuna ileo aone ule menelu wanga kublanta ya kumweko. Andoma iza, akaramini. Mungonde Mungu. Yineso ndi mkwende Mungu. Mutapanga makani ndi Mungu, mutapanga masera ndi Mungu, mutapanga masera ndi Mungu. Sinika pangise Mungu kusapeze ya usukula pastika mena kuyima. Andifune sakune ndi mupeza. Ndikale nae sakale nae ndi mupeza. Kwa one day, ukuchoka, yineso ndi kuchoka kuziko hii.